Turonge kuwa ikaze nchuti na mwebagenzi mudahengesha nya gukulikirana imbonesha kureanyu JCTV. Turikuwa mirongu wili kigarama mwaka wimu wina mirongu wili narimge. Akabari wa mwanya tubashikiriza amakuru avugwa mururimi rw'Ikirundi. Jewe ndiko ndabashikiriza no makuru nkaba ari nunzi umwe Godefroid nayo uri karatuma amasanamu namajwi bibashikira ameze neza akabari Mugisha David turabahaye ikaze. Amakuru y'uno munsi akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ugwaruka ruhurukiye muri koperative Makara iri mu ntara ya Cibitoke komine Buganda bahamagarira urundi gwaruka kuza kwifatanya nabo bagasaba leta no kubafata mu mugongo. Murabikurikirana muri ano makuru. Ikibazo cy'ibirase cy'utuzu twasugumwe, ibikoresho by'abanyeshuri n'abigisha, intebe zidakwiye, nibyo bibazo bivugwa n'abarongoye Ecofob mbiri ya gatatu yo muri komine Buganda. N'ibinyene muraza kubikurikirana muri ano makuru. Tubafitiye n'ayandi mu mwanya inkuru imwe imwe ukwayo. Inkuru imwe imwe ukwayo. Igenekerezo rya 20 Kigarama uko umwaka utashe harahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu w'agateka kazi na muntu. Uyu munsi mukuru ukaba wemejwe n'inama nkuru ya ONI kuva mu mwaka w'2006. Uyu munsi ukaba warutumbereye guha agaciro ko gusangira n'umuco w'agateka ko kugwanya ubukene. Ugwaruka ruhurikiye muri koperative Makara iri mu ntara ya Cibitoke komine Buganda bahamagarira urundi gwaruka kuza kwifatanya nabo maze bagasaba leta kubafata mu mugongo. Ni inkuru twatohorejwe na Mugisha David.
Ugwaruka gwagiye hamwe rushinga koperative Makara aho ni mu ntara ya Cibitoke komine Buganda zone Gasenyi Centre. Aho JCTV yabasanga ku kivi yaganiriye n'urongoye iyo koperative. Thompson Sinzoyigwanya yamenyesheje uko batanguje iyo koperative.
Izina nitwa Sinzoyigwanya Thompson, aba ndongoye imbere y'amategeko koperative Makara igwaruka bagerageje gushinga ingene gukeya ubuzi bo twayicaye turaraba nk'ugwaruka rwahejeje ishuri twama tubonana mu kibano turakinukokora dushyira ingufu hamwe uko twadushoboye twari abantu 25 turagira uburyo bushoboka turegeranya tatangura umugambi wo kwiyumvira ko twodandaza amakara ko twarabona mu kibano iwacu amakara aragoye paraporo yo mu ikomine ya Mugina Mabayi ndanatembeyeyo mbona amakara aragurika ibeye intoyi cyane ngira icyumvire yuko ubikora no mu ikomine iwacu nkabona umenga no bikora je nyene ariko nkabona umenga mbere no gingorane z'uburyo cyane ingene mu kibano wo mbona ndabikora je nyene camitamwo kwegera urundi gwaruka nkanje turashira umutaye hamwe turatangura ariko ndababarira ati ntabwo twotangura tudafise ibyankenekwa kwacu twegera anakope byarampaye ingufu ndahamagara abajene bagenzi banje turashiriza ingufu hamwe twazana uburyo bushoboka kandi dufise turatanguza koperative turabara 25 cyo gihe twajya muri API turarondera impapuro za registre de commerce na NIFE tucatwegera leta komine musitanteri yari ahari turamusaba aradugika ikibanza cyo kuba turakoreramo.
Nayo merci umwe mu bahurikiye mw'iyo koperative asanzwe akurikirana ibikorwa aramenyesha uko ibikorwa vyifashe n'akarusho yayisanzemwo kuvaho atanguriye gukorera hamwe n'urundi rwaruka.
Ngo rwaruka twagiye cyangwa ubu twagiye dutangurana nk'akarusho dufise n'uko dufise icya mbere kuba twararose bimwe mu bikoresho dukoresha dutangura gushinga koperative. To turaba intambwe tugeze ko intambwe ishimishije cyane kuko ubu tugeze mu burimyi cyangwa kuba bo kwiyunganya kuri kijya utari bwashike ko umvo ya koperative kuburyo twasize hamwe kunguru nani nk'abajene ugakora ubu vraiment turabye intambwe turi ko birabereye cyane turahimiriza n'abandi nabo kuba bo kumva yuko gukura umugambi woba usa nk'uyu cyangwa ugomba gusa nawo
ego watubwira muri make ibintu koperative makara yatumye ushika ko yataba utaraba warashitse ko
ego ubu umujene muri koperative makara turafise imirima cyangwa igihe cy'ofise niba naraguze inka n'ihene ubu urumva ndashobora kwambara agahuzu naguze kumva yuko narinze kujya kubwira mama ati nyamara nkeneye ibi nzokora ibi ndinde kubwira mama ariko nkoresheje umugambi uburyo buvuye muri koperative icyo nacyo tukaba tugishima nk'uko twagize ubunani tubabikora
nubwo biruko ibibazo ntibibuze Thompson Sinzoyigwanya aramenyesha ingorane bahura nazo ndetse n'akarusho agahamagarira urundi rwaruka rukireza amaboko kuza kwifatanya n'abandi arongera agasaba leta kubafata mu mugongo kugira ngo batere imbere mu bikorwa batanguje
ngo ingorane ntizobura ko murabona ko ubushize twashizeyo uburyo bwinshi bukurima ikirere kicatugenda nabi izo zose ni intambamyi kuko twe dufatanya ubudandaji n'uburimyi n'ubworozi iyo rero twabonye ko ari amafaranga twe twakoresha ngaha mu butayi wo kudandaza tuca turawugabanya tusha mu burimyi kugira turabe yuko hose tumenyera icyo gikorwa cyacu icyo gihe rero hose ziheze umwimbu twarawuronse n'ubutarushimishije kuko intambamyi zica ziba mu burimyi zigafata benshi b'abarimyi aha naho sitere yo kudandaza amakara ikibazo tuca duhura nacyo ni mu gihe twagize komande ikagorana ko amakara aza swate imodoka ikabura hica kuko ari hano mu misozi kashobora kuba bimara nk'indwi cyangwa ukwezi tudafise amakara icyo gihe naho turagira ingorane kuko abakozi baba bari ngaha dufitanye amasezerano yuko bahembwa ku kwezi tutuma tubahemba kandi ata muzigo ubuhari
ni ikihe kintu mwasaba leta cyangwa amashyirahamwe asanzwe afasha urwaruka
rero icyo nusaba leta ni uko dufata mu mugongo mu bikorwa byacu tuba dukora ikadutera intege hanyuma ubwo buryo bushoboka ndabona by'ukuri ko urwaruka rwinshi n'urundi rutaba ruri mu makoperative rwoboneraho akarorero kuko nk'iyo proje y'inkoko twaragerageje kuba twitwara muri bije dushyitseyo twabonye umengo ni intambamyi kuko ni kure nibyo badusabye tujya tumenga ntibitworohetse hamwe bibaye ngombwa bakegereza ama province biro za bije hanyuma tukaza twitura cyane cyane ahari ahatwegereye byaranciye intege cyane kuko uyu mugambi twarabona yuko tuwukoze atakibazo na kimwe twuhura nacu ariko ingorane kiba kuba biro ya bije iri kure kandi ibyo badusaba tubamenga biraturemera rero nkasaba hamwe amashyirahamwe afasha urwaruka nk'ubushikiranganji bw'urwaruka n'imico kama hamwe bibaye ngombwa bakaza bagira amadesante nk'aya bumva ibyiyumviro urwaruka dufise byofasha cyane no mu iterambere ry'igihugu
ikibazo cy'ibirasi utuzu twa sugumwe ibitabo by'abanyeshuri n'abigisha bidakwiye intebe zidakwiye nibyo bibazo bivugwa n'abarongoye ecofo bumbiri ya gatatu yo muri komine buganda intara ya cibitoke ni inkuru twatohorejwe na sofoni hicu burundi
nubwo igice cya mbere cy'umwaka w'ishuri cyagenze neza muri komine ya buganda ibibazo ntibibuze akarorero ni kuri ecofo bumbiri ya gatatu uretse ikibazo cy'ibirasi ibura ry'abigisha bakwiye ibura ry'intebe abana bicara ko n'ibitabo iri shyure rirafise ikibazo cy'utuzu twa sugumwe ndetse n'amazi ku banyeshuri barenga ibihumbi bine bari muri bumbiri ya mbere ya kabiri n'iya gatatu hari utuzu twa sugumwe tutarenga 12 gusa kandi natunyene ntitwugaye Serge Nzeyimana arongoye bumbiri ya gatatu akaba asaba ko boronswa amazi n'intebe n'ibikoresho bifasha abigisha n'abigishwa
ego kibazo cy'amazi ngaha nakayobera abahinga mbere ni muri komine nka yose yacu ya Buganda mugabo abajejwe intwaro bariko bagerageza kugira ngo ayo mazi aboneke abana nibo bazana amazi yo gukaraba bakazana rimwe rimwe mu ndwi kugira ngo tubandanye dukora isuku. Buri wa gatanu rero abana baragira isuku mu birasi ndetse no mu tuzu twasuku. Bombiri ya mbere na bombiri ya kabiri byose hamwe dufise utunogo dushika 12. Icyo twosaba hanini ni kuri iki kijanye n'amazi. Twasaba intwaro yuko bozo turonsa amazi naho bigoranye muri aka karere turimo. Umunsi yabonetse bakaturonsa amazi. Hanyuma ikindi dusaba intebe kugira ngo abana bashobore kwicara neza bige bameze neza. Ibindi dusaba nk'ubuyobozi turasaba ibikoresho mfashanyigisho, ibitabo. Mugabo muri iminsi twaragerageje turaja hamwe n'ababyeyi, hariho bikeya ababyeyi bagerageje kwigurira n'intebe nkeya baragerageje kuzikoreshereza.
Nayo Shimirimana Idrissa umuyobozi wa Lycée Communale Buganda amenyesha ko iri shuri rifise ikibazo cy'ubwinshi bw'abanyeshuri ndetse n'ibikoresho nka fotokopiyeze yobafasha gusohora impapuro z'ibibazo. Ikindi iri shuri rirabangamiwe n'amazi y'imvura aritera amwe akiseka ku mpome zigize iri shuri ayandi agashwara mu masomero. Agasaba ko abajeje intwaro bobafasha kubaka imifurege kuko naho bubatse ntibashoboye kurangiza kubera ikibazo cy'uburyo.
Na cyane cyane duje tugira abanyeshuri benshi mu maklase ya mbere atanguri igisata, na cyane cyane nko mu yindwi turi abanyeshuri benshi, no mu ya 11 cyane cyane w'indi arabigisha. Kuko nuco usanga nk'ubu dufise abanyeshuri bashika 120 igisata cy'indi arabigisha, bo umwaka uhetse mu yindwi twari dufise abanyeshuri 130. Iyo babaye benshi n'ubundi bananirwa baca babe benshi. Aca tugira ikibazo rero cy'iki cy'intebe, tukagira ikibazo cy'ibitabo. Bo ikindi kibazo dufise ni kibazo cerekeye les infrastructures. Ikibazo dufise cyane kiduhanza intuzi ni icy'amazi. Ni imvura yaguye amazi yose aturira ngaha akama ajya ku nkome, kumva agasanga ngaho ishuri ryapfa kubomoka. Aha nta serivisi d'aménagement ihari d'urbanisme. Kumva wese abanyagihugu bubatse n'importe comment amabarabara mu kubaka mugabo nta itigeye habati mbega kuba ko turubaka ko iyo turi ko turubaka uko tuduhunze inzu niko amazi abayongeye. Urumva rero ubu bariko barubaka bamaze kuduza a 2 km ajya amazi yose kuri 2 km yose atabikira ngaho. Iyo problème mbese na jewe jenye ndayifise ava ngaha akamaza guseka muri primaire agaca seka na inspection communale. Urumva rero aya mazi basanga nk'amababara nk'atatu yose ane yose conjonction y'ayo mazi yose ahahurira n'ahakuririse mbere y'ntigana ya deborda akamaca mu maratrine. Ikina kino ofisaba nuko nk'abaza gufasha abapartenaire baza gufasha mu mashuri ariko babonanye ku mashuri ahari mugabo igihe atazuba yabomotse banse gufasha bito bito bazofasha byinshi bizota. Sawa rero abapartenaire baze ntibabone amaruko ahari la gestion ayo yayo ingene ateza kuba kuko ifoke tugira gute ibyo baduhaye tumenyere tubicunga kandi tubibungabunga kuko amashuri atwara uburyo bwinshi.
Irankunda Jean Paul umuyobozi w'indero muri komine Buganda amenyesha ko muri rusangi amashure yose afise ibibazo by'intebe z'ishure, utuzu twasugumwe twuzura n'ingoga, ikibazo cy'amazi nibura ry'abigisha. Agasaba leta, abavuka ntara ndetse n'abarundi baba hanze guterera kugira ngo abana bige neza kuko umwana si uwumwe.
Muri rusangi iyi komine irafise ibibazo kubyerekeye inyubako, bafise ingorane y'ibirasi, turabuze kandi intebe mu mashuri na cyane cyane muri aya mashuri shingiro mu myaka ya mbere n'iya kabiri, aho usanga abana ku mashuri atari make usanga bicara hasi. Bafise ikibazo cy'abigisha, turabuze kandi n'ibikoresho mfashanyigisho cyane cyane mu myaka ya gatatu, iya kane n'iya gatanu n'iya gatandatu. Komine Buganda isanzwe ifise ikibazo cy'amazi meza. Ibyo rero bituma ku mashuri atari make amazi tuba tutayafise ahashika naho. Mugabo twaragize Imana nko ku mashuri afise umugambi wo kugaburirwa ibyo bita cantine and jet, aya mashuri barabagiye barafasha bagira ya mashuri y'amazi bita amaforage amwe bakura mu kuzimu. hanyuma ro hari nandi mashuri usanga afise amarobine mugabo ugasanga aya marobine amazi ntaza ari menshi bitewe no gukene bw'amazi buhari bafise kandi ikibazo je kijanye n'ubutuzu twasugumwe twuzura n'ingoga bitewe n'uko dufise ibitigiri by'abana benshi kandi utuzu twasugumwe burya turazimbye indero ni ya twese kandi abana na Burundi dutera kamo abantu umuntu uwo ari we wese dutera kamo leta imvukira abantu bose yaba baba mu Burundi yaba bari hanze baze baribuka yuko hariho ikintu tuteza gushyira imbere gufasha ibyerekeye indero mbere ngirwa ko nshimira aho bamwe bamaze gufata hariho nka imvukira ziriko zirahaguruka zifasha abavuga nk'ibirase bibiri twahawe duherutse gusanurwa n'umwubakwa umuvuka mutumba mutumba kaburanwa aho hari umuhavuka yadufashije gusanura ibirase bibiri na direction araduha amabati baraduha n'uburyo bwo kubikora muvuga kandi ko nk'uyu yarongeye aradufasha mu gutanga intebe zishika 50 zizoja ku eko foruhembe intebe zishika 50 mu mashuri hari n'abandi bariko baragerageza kuja hamwe bashira uburyo hamwe kugira barabe yuko bufasha mu gisata cy'indero nicyo gituma rero ata muntu yobyirengagiza n'intwaro ari administration ari imvukira ari abahakorera bose bagashira inguvu mu gufasha mu gisata cy'indero
kwa 17 Kigarama umwaka w'2021 niho ishyirahamwe Parseme ryatunganya uruganda mu ntumbero yo guhimiriza iterambere mu bisata by'abikorera utwabo n'ubunyene dukurikirane Mugisha David.
Ishyirahamwe Parseme ryatunganije uruganda kuri uyu wa 17 Kigarama umwaka w'2021 intumbero kwari guhimiriza iterambere mu bisata by'abikorera utwabo ku kivugo umuntu wose uronke icyo ufungura n'umufuka wose uronke amafaranga. Faustin Ndikumana arongoye Parseme aratubwira ibibuze n'ijyo kwindugwa kugira ibisata bimwe bimwe bitere imbere.
Uru ruganda twarutanguje n'uruganda ruri mu minsi y'isekeza twatanguye ryo kumvisha abarundi n'abaturongoye uruhara rw'igisata cy'abikorera utwabo mu iterambere ry'igihugu ko rufise igifise uruhara rudasanzwe hama mbwatwa turaba n'inzitizi icyo gisata gihura nazo kugira ngo izi tuzivugire hejuru leta imenye kwitegereza kuzikorera ko zitavuye mu nzira bidakunda. Igisata cy'abikorera utwabo mu iterambere ni uko abikorera utwabo ubwa mbere nibo batuma ibyo dukoresha mu buzima bwa misi yose tubiro mu gutanga akazi abikora twabategeza gutanga akazi mu gutanga makuru y'amahembe n'abikora twabatanga hajya ama leta asumbanye ubutunzi mu gihugu leta zikomeye nyimba leta zimwe za Amerika zifise leta yifise mu buryo bukomeye nuko ari abatanga kuri uwo mwita azi nari benshi aha mu Burundi turi bake batanga amakuru cyangwa n'iki uburyo bwa leta buba buke urumva rero nico gituma muri ico gihe twerekanye neza ko ico gisata kirakomeye cyane kirakomeye intambwe z'abikorwa twahura nazo n'intuze n'ubwa mbere n'ibijanye n'ingene by'ubutunzi byifashe mu gihugu urabona mu Burundi hari ubukene bwinshi kandi ubwo bukene butuma iyo abikora utadashobora gukora ko kugira ushinge ishyirahamwe cyane kitegeza kurakora ko abantu bashobora gushorera uri muri turi mu gihugu bikenye cyane 75% y'abarundi bari mu bukene budasanzwe uca usanga imigambi ugira ukore nabo gushorera batobaho kubera ubukene basanganye n'ibijyanye n'ibi bya infrastructure rero ibikorwa amabarabara imiyagankuba leta yaritegeza kurondera uburyo bwihuta kuko uburyo bubonetse buca buduha ibintu bitatu ubwa mbere bya bikorwa turondera remezo ibyo bikorwa by'ama infrastructure by'amabarabara n'ibiki nibyo bari kubirakorwa bikozwe bica bituma wa ya secretary privé itera imbere cyangwa cyabikora utwabo hanyuma kandi niho biriko birakora bihakaza abarundi benshi bikabaha n'uburyo bwa byo gukora ko kugura ku isoko bwashabwiyo bwiyongera igikira gatatu kandi ya madovize tuba ngo turakenye gica gihagara kuko amahera bariko arinjira kuruhano gatatu ivyo rero ni ibintu bihamba izo ni kwaje amadoviza aho kitu kitugejeje inzine indizi za kabiri nizijanye nibi byibiturire rero no kudakurikiza amategeko ahamuri kudakurikiza amategeko mengo ni ibintu bisanzwe abatayakurikije ibahanu ibiturire birira munze ubutungane ntibukore nk'ubutugo twumva nk'abantu nk'amasoko yatanzwe nabi cyangwa ibindi bikimuka mu butungane buriko burakora ahubwo sanga zinge zagize na zinge zitangwa ugasanga muri administration abantu bashaka kuremera bagikora utwa babakibi n'ibyo bisanga bitanga za confession nuwa mu wa wundi nawo ubwira ngo banzuruhe banzuruhe ukore mu kwantepene wazotahira hehe ubwira uti banzuruhe uruhe byose uronde rugira atatahira hehe yaba hawe niyo komitisha muvuga ati nugwaruka je kura ni mayor ndagiye imbere ko ngimbe ndatemere ko yandabishoboye nzozamura abandi mpakaza abandi ni cyagatatu rero no kumya ibi bya entrepreneuria ni kuvuga yuko tuvuga tuti ntitwovuga yuko abantu bose bategeza ko aba entrepreneur nabo n'abantu bihendera si bose harimo n'impano bwa bose ubushobozi ugerageza ugwaruka atatu rubira nago rati banza nawe wide kuvure urabe icushoboye talent zimwe no cyita impano imana yaguhaye nta muntu ugwaruka n'umwe atavise impano imana yamuhaye gendwira hama nago urabingene wigenza ko muri discipline kumbura udaca mu biyayura umutwe utari mu nzoga utigenza nabi utagiki utari kurakoreshwa mu bya politike gusa ukibagirana yatara yawe gusa ukiri gurakurikira hamwe hamusangirira abantu baca bakendera baca basaka kugira guhunga kubera avuga bati ah buya ndiko ndakora muri secteur formel baba bangwara bagira ukuntu ukuntu abantu bagasaba kwitwa gukora buya amategeko agiye arakurikizwa neza abantu bagahayanwa bikora ku mugaragaro kuri transparent abantu secteur formel uwijamo na cyane cyane kubona yuko gutanga ikori atari bibaka bavyumva ivyo nabyo bigenda birakomera kubera iki n'abagera ayo makuru nabo nyene birekana ko bayagira neza ambo père de famille nyabone yuko abantu batanga makuru abandi bakayatungiramwo badasigura n'ibyo ariko n'ibyo arose ariko arabikura byose ni ibintu biza konona bituma abantu bavuga bati a hatawe bonjour de la fresh public ni kwa hatawe gujira gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu n'abantu bacha batangaza baragira cyo kwa tuti ayo dutanze yonyene agira gute twumva ngo leta iguma yakamadeni nitubona yose ni transparency budgetaire tugeza ku ni transparency budgetaire niyo nayo tuzogenda guhagarara ku minsi iza kuko bavuze bati dufite deni y'imiliyari 2000 irenga y'amarundi ha mu gihugu hagati wacha tuno na iyo miliyari 2000 y'amarundi yakoze iki
nayo docteur Salomon Sabimana umuhinga mu vyiterambere aratubwira ivyo kugwa kugira haboneke iterambere
nkuvuga yuko uburundi burafise ibitegwa n'ifungu bafise akanovera ivyo rero kubiteza imbere ica mbere ko ivyo dusanze dushobora nko bimeze ikawa ikawa ni chai uburundi ugiye kuri biharuro ntibushobora gusonja amatoni bwoshora hanze ugeranje na Kenya ugeranje na Ethiopia canke ibindi bihugu navuga rero yuko uburundi bwo tugeza gukorera kubyerekeye guteza imbere cyane akanovera k'ibyo bitego bishoka hanze murabona nk'ubu ikawa abantu bazana basanzwe bayikurikirana barayiraba kuva mu mirima gushika izo shike ku isoko mpuzamakungu enda kuraba mu mirima mbega hari yangiritse koreshwa icyo cyo kuyica donc bigatuma rero mu gihe uburundi bwoshinga ubwo mu kanovera inyungu butaronse mu navuga mu matoni le quantité ngo bironka muri ako kanovera kugira igiciro gikomeye ku isoko mpuzamakungu aha ni mu cayi no mu ikawa aha niho cafatira no kuri ibyo bindi bisanzwe bishoboka hanze bitari bisanzwe bishoboka hanze ibyo by'imboga by'amashukwe navuga by'ibyamwa aho hakenewe byinshi hakenewe yuko ako kanovera tuba kagumaho mugabe ibyo bisaba byinshi kuko imihu yiriwe kuzuba canke amashugo yiriwe kuzuba kuva mu mirima gushika kuri aeroport hazogenda arata kanovera ibyo rero nibaza ko icyo kugwa ari gukomeza umugambi usanzwe uriho wo kubaka novuga ahasanzwe hoja ibyo bidandazwa bishobora gupfa mu gihe bitarashoko icyo bise chambre frigorifique ou terminal frigorifique kuri aeroport ubacindeg mu ico gihe uwo mugambi woteruje imbere wofasha gusumba ica kabiri cyaca mu ivyo nuko kugira tugabanye igiciro cyo gushora hanze nuko nuvuga hoba gitagote gushira hamwe n'ibindi bihugu byo mu karere cyangwa ibindi bihugu bifite ubujyo gusumba kugira ngo amafaranga kubishira hanze abimake cyangwa kwitara linkage muri circuit de commercialisation ukacha ubwico gihe rero Burundi bugashubukasanga hako ikiro gishoka ku idolari kumbure usanga cyagiye munsi y'idolari kudufasha kuri transport ikindi gice gikomeye ni nishirekeye by'ubutare kuko ibyo turiko turavuga bya bikaba canke icayi bya byo turiko turavuga tazadushora bifata umwanya kandi byozara amafaranga make ubwirinde nayo ubutare bwozara ubwire rero ubutare bwo ucukugwa neza bugashuka neza bwozana amafaranga y'agaciro menshi gusumba ibyo bindi nacyo niyo yatako ari umugambi ukomeye icyo nohereza ko muri byo bijanye n'ibyo tugushora hanze nuko ishyira hamwe risanzwe riraba yuko ibyo bishoka hanze no vuga bikwije ibyangombwa les normes standards internationaux joshikwamo ingufu kose ingufu mu byerekeye uburyo mu byerekeye ubuhinga bw'abakozi baho na cyane cyane n'icyo kigo nyine kikaba nk'ibindi bigo nuvuga rwa accreditation canke bigafatwa ku rugero rumwe n'ibindi bigo byo mu karere canke ahandi ku buryo umubwiriza atungaga mbye kuraba yuko igitandaza cyo gikwice ibyangombwa bitaba ngo boha kirungika hanze
ni no kuri no nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye kuri rigenekerezo rya 20 Kigarama tubamenyesha ko imbonesha kure JCTV muwandanya muyikurikirana muciye ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Imbonesha kure JCTV ikaba yongeye kurangiza itera akamo abene gihugu kubandanya bikingira ikiza coronavirus mu gukurikiza amabwirizwa duhabwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nko gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabuni kwambara agatambara gafuka izuru n'umunwa igihe cyose kwasamurira mu nkokora indamukanyo y'amahoro irahagije naho ubutaha